Najwa maisha safari mi bado stefikaga long way to go. Ila nayona badali nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara kandika kimara na